Inkosi uShaka kaSenzangakhona yenza izinguquko ezinohlonze futhi ezibalulekile kwezinhlalo kanye namasiko emphakathini wamaZulu ngesikhathi sokubusa kwakhe. Nazi ezinye izibonelo zalezo zinguquko. Okokuqala, inhlangano yezempi. UShaka waguqula uhlaka lwamasosha akwaZulu ngokwethula uhlelo olunokuziphatha okuhle nolugxile endaweni eyodwa. Wahlela amabutho ukuba abe yizigaba ezaziwa ngokuthi ama-impis futhi wasungula izindlela zokuqeqesha eziqinile. Amabutho kwakudingeka aqeqeshelwe umzimba kanzima, azilolongele izimpi futhi alandele isimiso sokuziphatha. Okwesibili, izikhali. UShaka wethula iqhaza, umkhonto omfushane ogwazayo, owaba isikhali esiyinhloko samabutho akwaZulu. Lo mkhonto wawukhandelwe ukulwa nesitha eduze futhi wabonakala ukusetshenziswa kwawo kwaba nempumelelo enkulu empini. Ukugcizelela kukaShaka ukusetshenziswa kwe-iqhwa kwanikeza amabutho akwaZulu impumelelo empini nezitha zawo. Okwesithathu, inhlangano yezenhlalakahle. Inkosi uShaka yenza izinguquko ekuhlelweni komphakathi wamaZulu. Ugqugquzele ukwakhiwa kwezigaba zeminyaka yobudala lapho abantu abaneminyaka efanayo nesimo esifanayo baqoqwe ndawonye. Lokhu kwasiza ekuthuthukiseni umuzwa wokuzwana futhi kwathuthukisa ukuhlangana phakathi kwamabutho. Okwesine, amasiko omshado. UShaka wethula izinguquko emasikweni omshado wamaZulu. Wasebenzisa umgomo oqinile owaziwa ngokuthi ukuhlobonga, owawuvimbela ukushada kwabesifazane abangamaZulu baze bafinyelele eminyakeni ethile, ngokuvamile lapho befika eminyakeni eyishumi nambili. Lo mgomo wawuhlose ukuqinisekisa ukuthi abesifazane bavuthiwe ngokomzimba futhi bakulungele ukushada. Okwesihlanu, ezolimo. UShaka wenza izinguquko zezolimo ukuze aqinisekise ukutholakala kokudla embusweni wakhe okhulayo. Wethula izindlela ezintsha zokulima njengokusebenzisa uhlelo lwe-isibaya. Okwesithupha, ukuhlanganiswa kwezibongo nezizwe ezahlukene. UShaka wayefuna ukwakha umuzwa wobunye phakathi kwesizwe samaZulu futhi waphumelela ukufakwa kwezizwe ezinqotshiwe emphakathini wamaZulu futhi azihlanganise nesakhiwo sakhe sezempi futhi abeke amasiko nolimi lwesiZulu phezu kwazo. Lo mgomo wawuhlose ukwakha isizwe esisodwa esihlangene ukuze kuqine ubukhosi bakwaZulu futhi budlondlobale. Siyabonga ukusiboleka indlebe.